amaphoyisa abese phoqeka ukungenelela asebenzisa izinhlamvu zenjoloba kanye namakanamanzi ukuhlakaza izixuku abokufika kuleli bathi bayasukelwa futhi ngezizathu ezingekho baningi abokufika kuleli abahlala kumgwaqo uMahatma Gandhi nokuyindawo edume kabi ngezinga eliphezulu lobugebengu kanti bazwakalise intukuthelo yabo kithi nasemaphoyiseni bathi basolwa ngokuba yizigebengu nokudayisa izidakamizwa kanti yikho lokho kubanengayo abanye bebehlome ngezinduku nezagila bejamelene namaphoyisa bethi bayazivikela